achikakasa. Mbona ango Arafat shot it. Tuko mchala cha mba Arafat. Arafat, ango is here. Yes.
Wait. Pretty young.